It's all about Wise Empire. Come on, sing. Yeah.
Peremesh on the beat. Tunataka kufika huko ni vile kina Zuchu anatuita honey.